sorry verse mfana le bunga time mfana tsena ha o yes ka tshofa nenen mutsala 25 seconds go no fihla ka verse polo ka no moletse ga mathapo ga tsena ba mpitsa ka rasu o nna ra gerega so kana le nye le lo ke go tsena van dag ka tshofa ka pelo ya go hlopo ba re bibe se bona ke so nyala le shaka la tsala don't want to lie ka tlo my son blessing my daughter ba rena go tlo fihla pe fasting be yes ya ba fetu am federex ke no fihla ka verse ka gile la tsola ba ntse me rena tsana ra tshikinya se tshaba ke no tshwara ma gigidi ya macharara ka no fihla verse hallelujah amen iso 42 devil himself I claim to fuck and I say fuck off barwa raji I'm getting pissed off ona betha di beat ke betha di banana
Life.